Salema ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawu yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawu yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze I'm cool enough.